chikwanju atego tingego kinyera weti motumumu nyonaga maithori maku mato matire jiga matigue okirira rucio rwaku ni runene gukira umuthi rucio rwaku ni runene gukira umuthi
Yeah.